Blind Foundations. Edwin Nguyen.
Ngatilei netsitsi nengoni, nemadzimai edu, nyika yedu ibudirire.